tugende chini ya maji sawa. Haya, wapi kilele ya msanii wetu next? Nice one, song ipige na sauti, si ndio? DJ uko ready? Yeah. Wapi kilele ya gift of music?
Acha tuwafanyia kapela, sawa? Nimefall in love, fall in love.